alam abantu abakoze ebintu bino abatuwadde saddaaka eno ey'ekisiibo nsaba obamalire ebizibu byabwe byonna
tweyanziza nnyo bannaffe tweyanze alhamdulillah rabbi alamina
kama abatukumire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwanyinaza abasi mundali